muri Congo gushika kwanje barantwaye bamaze kuntwara hanyuma bahara batwaje ibigwanisho hama bankoresha ibya gisirikare bamaze kubinkoresha rero niko kubona muri iyi minsi nkavuga ati Imana iraciye akanzu bataruka nkavayo hari mu ntango z'ukwezi kwa gatatu niho bashobora kumfata yego kuva kwanjye ngishikayo narabanje ndafungwa banyaka amafaranga ndababwira ko atayo noronka niko kuca bankoresha ibya gisirikare baramforomye barangije kuforoma ndaho umusirikare mu bandi hama rero niko kubona muri iyi minsi Imana iciye akanzu hanyuma nkavayo ibitero twaragiye ntibapanze ubuzima umuntu yaragakora kuko yaba ari itegeko ryabo ni mu misozi ya kure cyane sinoshobora kuba nogira nohamenya imisozi si ndayizi cyane kuvayo twaravuyeyo ca twitura ku basirikare ba Congo nabo baca batuzana ku basirikare b'u Burundi niko guca dushikira dokima hasi nkoho nkoho twavanye kuko kuvana inkoho biragoye cyane muri dokima ntasi baratwakiriye neza nta muntu bagiriye ibyo kumutorotera nta muntu n'umwe yatorotiriwe baratugize ko matohoza akwiriye hanyuma rero niko kubona kuri uno munsi bakavuga ati badushyikirize mu minwe yanyu irongowe na aloyizi nzabampe